Sanibonani molweni ndanamkela eza sethivini ngesixhosa. Uxhumani ngubrother kabulelwa uligqwetha wafika nomkakhe ulilitsha phaya. Kuthe kanti uyamhlukumeza umkakhe wayibhaqa unobuntu ke loo nto wamxelela unina. Kodwa unina azange amkholelwe ngoba kaloku uxhumani uyamazi ene umntana wakowabo. So bebekhula bonke akamlindelanga uba ngabe ngumntu ohlukumeza umntu. Kodwa ke wade wayibhaqwa ke loo nto ngenye imini besekhitshini. Wambona ebhondebhonde ke ulilitha bejijisana phaa ngoba ulilitha nobulelwa bangabantu asifike abethe befika basesibabona uba abavani vele laa nto kasisi kamyeni nomakoti. So wambona ke uba unjalo besembuza ke uxhumani ngale nto wayiphika kuxhumani kodwa ekugqibeleni ke wade wavuma wacela uxolo xa semxelela uba ubulelwa ndinayo iproof yayo yonke le nto leyo. So bangabo banti kwe bazenza ngathi ifemeli bayifemeli rayithi ke bade bayinto bathandaza bobayithu ke bayithandazela nale nto elidimoni likuye ke uxhumani lo ubetha umkakhe. So ethi ke uxhumani yena into emdikayo ngolilitha kukuba thetha kakubi ngefemeli yakhe kwiitshomi zakhe ufike ebhizi ehlebe ezefowunini ithetha izinto ezenzekayo. So injalo ke into kaxhumani. Uthulani yena emveni kokuba evile into bomntana ngowakhe oka anathi uvele wayinto esele utywala ke balisele itshomi yakhe ixelele into yoba yeyi mna ngoku ndizawubayitayima bra. Into ebuhlungu uba kwanathi bekade phika engayithethi le nto but ke ngoseli ndiyayazi into yoba ndizoba ngutata. So uyafa ke uthulani sistress khangalale nasendlini. Ude kwafika kunontle zomkhangelo wambhaqa ke mepha ngaselwandle mbuzi uba kanti umthetho wakhona kwenzekeni uthi omnyaye ndinalala etshomini yam. So uyomthatha ke unontle ethi mabambi babheke kwirestaurant yakowabo. Bafikile ke apho ke bathe besatya ke uthulani ke ngulo mntu unemutsi ke uthula kathethi kwakhulu. Bathe ke basahleli ke yangena ikholi esuka kulusuku akayibamba ke ifowuni. Wambuza nothi bakuthene ngambambi engayibambi nje ifowuni ngelingeni ke wayithatha kuthulana. Uyithatha kwakhe ebeyinto nje egwexayo gwexa utatakhe apha efowunini uba hayi makazihambisele abafazi bakutatakhe kwezi ndawo zakhe ahlukane naye yena nomfazi wakhe ngoku. Nonhle ushiyeke ke emangeli ke yile behavior ngoba akayazi intsusa yayo uba ithini. Ngapho anathi yena kubi kuyo uyinto nje ehlele zivalele iyalila imudi sekamereni nobuyahlamba uyinto nje ebluzayo nje ejameleyo. Uthi ke kuluzuko yena akamfanelanga and yena uyichithile le family. Unozuko akekho ngenxa yakhe and akasithethi phofu ke isizathu and ke ngoku le nto iyamangaza noluzuko uba umthetho wakhona kanti kwenzeka ntoni. Kwabulelwa ekuseni uxhumane bejijisene nomkakhe bejijisana ngento ba embone ehleba kuhle kwintsini nonobumi ngento yemuvi phufu bebezoya kuyo. Hayi ke wamjijisa wamjija washika umzimba uqaqamba. Ngoku kusebusuku uzawutyiwa ke isapha leyo bahlela itafulini. Kuthe xa kuzawutyiwa kobulelwa wacela into olilitha amdlulisele isitya. Futhi uqaphele into yoba iincoko zabo ulilitha uyahleka noba ihlekisa into ethethwa nguxhumane kodwa bona bebe bengayihleki. Uthe ke xa ephakama kulilitha kwanzima nosukuma apha esitulweni wayinto nje ibonayo uba uyaqaqanjelwa kodwa ke wasithatha isitya wamnika. Khange ngabe sathatha noko kutya ke ubulethi uvele waphakama waya kwenye indlu wabuya ephethe igani wafika wakhomba isibhamu kubrother wakhe mbuzo uba wena usambetha ulilitha. Waphika uxhumane woma wamdubula apha ethangeni wabe sesithi uzokuphinde wathi nobo ndilibele wena. So bashiyeke bejamile ke unobomi nolilitha wabe sithi makuhlalwe phantsi kutyiwe ngokulo akhala yapha phantsi. Sibone elinye icala ke besingalazi likabulelwa ke uba akangobhulethi for nothing otherwise ngubhulethi ngokufaka ibhulethi emntwini. Enkosi, ngicela siqhubeke subscribe, like, singakomenta futhi bye.